for a change. Tina Masjawule Asambe. I feel Bunantini, baby. See Ojimali Ame. For a change. Tina Masjawule.
Gempele ziphlungu asibeli lo mhlaba wesono yasi nasesikhathini sitha isebe sikhulu ifuna nomuntu lithutshana ujabulujule abayina yele Thank you.
sando sami, bambi sando sami. Ufuna uwoka nawe, situ kushaywa umbuye. Situ kubona umhlaba, awuphumalanga sikothe. Ufuna ukuphila nawe, uthando lwami ngolwakho. Ngolwakho, uthando lwami ngolwakho. Ngolwakho, awungeke ngisuke kuwe. Aw mina ngeke ngithande omunye. Ngirata wena vela. Ngirata wena vela. Vela, vela, vela. Ay. Vela, vela, vela. Ngirata wena vela. Ngirata wena vela.
Yeah. I Oh.